Amanne m ndị Igbo, ekele m unu. Ọ wa nụ ụnụ nwoke oke nwa ndị Imo na-ekwu. E nwere m chọrọ iruta aka n'ụbọchị taa, m chọrọ iruta aka n'ụbọchị taa ihe gbasara ikpe ire ọma. Ndị mmiri. Aya ka m chọrọ iruta aka n'ụbọchị taa. Maybe ije n'ebe dibịa jee gbaa afa, a chọpụtara gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu. N'ihi na ịdị setụlụ ha. Unu mana ihe eji esetụlụ ndị mmiri na ọ dị very very expensive. ọ wụzi obere ego now, you know. So iji behe gị iji eme ya. So onye gbara gị afa nwere ike si gị igwa ya na ijiri ego iji eme ya, o nwere ike si gị ka ebere gị ịrụ ọma ndị mmiri so that ka ịnweta ego wee mee ya. Ebe a wụya the major key, the major point nji ịrụta aka n'ụbọchị taa. Ihe gbasịrị ikpe ire ọma ndị mmiri, ma o nwee such case, enweghị ihe mmadụ ga-emenwuru gị. Onye nwere ihe onye ọzọ ga-emenwuru gị. The only help mmadụ nwere ike inye gị wụ maybe ịnọ na Nigeria. Ịmara mmiri spirit a na-enye gị nsogbu, the person na-esoro gị jee na dị mmiri. But iru ede ọgụ a ga-ekwu okwu, gụwa ga-ekpe nkwa, gụwa ga-ekpe dị ire ọma. Okay, so eme ya. So mmadụ a ga-emenwuru gị ya, ma eze nwaanyị eze nwoke dibịa si gị ka eje na mmiri ga-ekpere gị ire ọma ebe iji dị mmiri ọgwụ. My brother and sister Ashi, Omanwu Ọkụ. Ọzọ gị kpụrụ dibịa niile nọ n'ala Igbo jere Omanwu Ọkụ. Iji ha ọgwụ, ha gịnwa ka ha ma. So ọ gịnwa ga-ekpe dị ire ọma with the full acceptance, full mind. Gịnwa ga-ekpe dị ire ọma. And all the very simple. Ikpe ire ọma, oga gọvụma, a few changes. All the very, very simple. Number one, iwuru nwoke or nwanyị, ịnọ na Nigeria. Ọ mị nọ na Afrịka, ịnọ na ala Igbo, ka nwere ala Igbo, you know, ma ọ Nigeria, any place na Nigeria, ị ga-enweta nwa ọjọọ ugo. Ọjọọ ugo ka ị ga-eji wee mee ya. Ihe niile iwuru ụsọ ọjị, any number, ichi gị n'obi. Also, you are a very strong spirit for cleansing, but I want a number for any for work. So, in which you work for more, if you remember it, which you remember it, if you remember it, no, only get you only number your spirit. You will have a matter of such a hug. Much a poor chore up on second, you are joining in a dear child, a matter of pay away to for then you raise all you raise all you will walk. You will book on them, Minigi. Sị ya ndị nwaanyị mmiri gị na ya biko na ụrụ nwoke, sị ya nwaanyị mmiri gị, ụrụ nwaanyị dị mmiri gị, sị ya na ya biko na ya dododo, na ị jụrụ ya ajụ, kemgbe ị kwụrụ ebe ụwa. Mana kịta na ịnabatago ya. Na ịkwado nwatakịrị ka ị wụ na nne gị akụziri gị, nna gị akụziri gị, na enwere ihe ịma, na asịkwana ihe nwata na amara anaghị egbu ya. So ị na-ekwu ụta ahụ, ị na-ayụ ya. Sị ya na ya biko, na ị na-ekwenye nkwa n'ụbọchị taa, na ọ ma mere ọpụra gị n'ụzọ. Meghere gị ụzọ, nyere gị aka ka ị nweta ego. Na the first money ga-abata gị aka ka ị ga-eji ya wee setụlụ ya. And ka ị na-ekwe nkwa, i buru n'obi na ụta isi kwee ya ka ọ ga-adị ego abata, ego bata gị aka ka ị ga-eji ya wee setụlụ ya. Ịgba ya ụta, ọ ga-apụrụ gị n'ụzọ. Sị gwachaa ya, gwachaa ihe ndị ị chọrọ. Gwachaa ihe ị chọrọ ka o mere gị. I were dị ọjị, ị kwụchaa ya. I were dị ọjị, tii ya n'efere. N'efere white. I tii ya n'efere white. Ọ ga-ahụ n'ime ụlọ drop aya n'ala, then werezie white candle mee ekpere, kwuo ihe ndị niile ị chọrọ. Ị ga-amụnye ya ọkụ, jide ya n'aka wee kpee ekpere, kwuo ihe niile ị chọrọ, dosa ya dị a n'iru dị ọjị dị a, then hapụ ya ka ọ recha. And ọ ga-awụ n'abalị ka ị ga-eme ya. And ime ya n'ime ime ya that night, gị na nwaanyị amara ha, gị na nwunye gị, gị na ya ara ha, wụna ama mme anything. Ị ga-enweta meseji na that dream in that night. Then ọ mị n'obodo oyibo, ị gaghị afụ nwa ọjị. Use akwa, were akwa, any akwa can serve. Were akwa, mee ya. I were ose ọjị, machasịcha aha gị. Ka m si wee kwuo, ị machasịcha aha gị, tụfuo ya. I were akwa n'aka. Ị mara the way the spirit ji enye gị torment, ọwụ things na-eme na ndụ gị na ha like. I were data akwa, machaa ya, macha na-amachapụ ya, na-ekwu ya, na-amachapụ ya n'ahụ gị from head to toe. Na-ekwu ya, na-amachapụ ya. Then ị machapụcha ya, ị bịa were dị akwa, ike that the same akwa wore mmanu igbo mmanu nni mmanu ejeshi nni red oil there na de akwa rand I were nnu eje edi nni fe na de akwa rand igbo nwa imiri gi o di imiri gi izia na ebiko na edududu no wata kere ke wo ne were hi ma ni juro ya ajo since but it's not about you ta Nina batagoya kita ni matagoya. Na nne ga kuziri gi na ga kuziri gi. Na aswa ni wata kre na mara na hebu ya. Nina ayo ya yono bachita na ayabiko na ayadu do do. Ni hii mwine ki isu eme ya mejo. Ihe ni ni mwine eme jo ya na ya ba arake. Beti nina kwa yankwa no bachita. Na kiti iji nu akwa anaka. Na nu na mwana na hesu uku. Nisi kagela ya dekwa na mwa. Na sita no bachita kagela ya ato waka nu na mwa no. Iku chala ya, utaha. Deni uredi akwa ngaya ni chigo bulino. Ipo oni yiro, jepia waya. Ipo outside any place. Oni di John Sean, oni wike jena ya backyard. Ibanaga afoke. Pia waya, ifi chwe jeni mwa ya, pia waya. Ibanaga, that one, wadi oni di John Sean, oni di, ya. Deni pia waya, ipata, ni muno ge. Deni ureze white candle. Mebere. Kwe hindi chulo. Okay, Meregi. You would have made a stand there, Nana. Happy ako, Recha. You know? So, funding on Nigeria. Ime, ego patagaka. Ije me. Funding no bujoibo. So, depending on each other. Our ma ego patagaka. I didn't get a Meregi. I knew it was a Meregi. Or, e bata. Ime. All two things. Our funding on bujoibo. Ipempa ni ime. No me perecuso. He send the game me. Oh, so I get me bigger for changes. He got for a lot changes. You know. Then, I went to the game under 1 month. He me he send the game again. I went to him under 1 month. Another month he repeat here. But he kuempa ne he want me kuempa ne bata. He said to liar. This thing akwa he can me every month for under no bedoibo. Makahi ne be konaga. I can name every month this aqua. I can name this noon with no namano. I can name every month. Corner at Common upon the Ibu and Obi, or then you gap, Kihin and Meconaga. But any night, even here, I got Hamago, you know, I got Hamago, and you work again, work again, Magogi, you know, one, work out Mamago, Amagogi, you will work away, Amagogi. I did. Oh, I'm no, but you down. So you need to spend ego ni Roma. Oga, you spend ego me oga aga. But you want me ya unwe gi oga aga. I got full changes. I'm telling you, I got full changes. I may yota and with a full mind, with acceptance, because in a queer spirit, unqua. You na have fire ya. Unqua ni in a queer ni ditu ya. And all my within your mind, and all me you get me with him, you get me. Only get me again hitro. I may say here then, okay, meshi gike. You know, I want the truth. So yeah, a very simple way. Eja solve a lot, set a lot of distance. And because even if you money go, better if funding money go. For some people, when you need money go, they better hear Roman and many or gown. Or who have fought and them and only he who know why or who the right way. Or go one and yet torment the spirit of my home. Those people. Or go one coma. Do I give John or give Roman? Go and give John or give you. Okay, say man. So I'm not about you. That's a coin you're